Hoi anora e te iwi, kua puta te whakahau I te Pāti Māori, me whakatū pāre mata Māori tātou, ko te Ngākau o te iwi Māori te ingoa. Ko te whāinga kia motuhake te tū a taua pāre mata. Hei tā rātou, ko e nei te kawenga o te hihiritanga, o te hīkoi, o te porotehi I tēnei wiki nei, engari ai rānei kei te tautoko ngā rangatira a iwi I taua whakaaro. Kei a te Okiwa McLean, ngā whakamarama.
O te iwi Māori e ngunguru nei. Mai te hiku ki te upoko o te ika. Pāoro ana te whakahau a te Pāti Māori.
He whare oraro, he whare ariki. Engari kia noho te mana me te Māori o Eratu āhuatanga ki roti o tātou hapu.
Kua toko ake te kaupapa kia whakatūhia he pāre mata Māori. Arā kia riro mā te Māori anō te Māori e whakahaere ki Aotearoa.
Each other.
Me te aha he kaupapa e whakaoreore ana I ngā whakaaro o te aotō rangapū.
Look, I don't think it makes any sense.
I'd be very happy for them to be in another parliament, so long as they don't have the ability to tax the rest of us, they can go and do whatever they like.
E ai ki ngā hītoria kua tūke he pāre mata Māori I ngā rā o whakapata, ko kohi mārama tērā I te tau ko tahi mano waru reu whitu te kau māiwa, kaore I roa I muri mai ka tūano tētahi ki Waitangi, ka mutu ko te kauhanga nui te pāre mata. A te kingitanga.
Ko nau ki te whakahaere a te Māori I roto I ngā taumaha, kare te rite ki te democracy e whakarite nei te nei whare.
Ko te uru paunamu ia, ko I nei te āpōpō mō te iwi Māori.
Me u ki ngā tikanga o ngā whare Māori, waiho te atu te kupu pare mata ki te taha.
He whare rūnanga whakakotahi a tātou e tāia nei tātou. Ko tahi miriona Māori I tēnei whenua, a Taihoa, kā rua miriona.
Mō ngā kaupapa Māori, mō ngā whedua Māori, mō ngā āhuatanga Māori, kaua tātou e okioki ki ngā reti, ki ngā tāke o te kāwanatanga e noho nei ki roto o Pōneke me tahuri kē tātou ki tō tātou anō parepare mata.
Ko nawhe kē te iwi Māori ki ngā whakahaere o te Pākehā.
Te āhua nei e whakai ana te manomano Māori I hīkoi I ngā rori. Huri I te motu, the Okiwa McLean, te kariri.